Annual Community Service Awards year appreciation presented to Armstrong Luthuli for making a significant contribution to the community through your time, action, dedication, and commitment.
Okay, so no Baba who I'm strong and I'm Sanje. You know Baba Beso Tel and I asked Trazeli, who would say, I say, you knew him seven to a coming by.
I just got a strategy to Sibonga Pool, we were in the foundation. I want to know, Doctor, and you will say therapy foundation. Asitukuyivela kancane ukuthi nathi thina bemithombo yezindaba sikwazi ukuthi sihlonishwe ngeqhaza esilibambile emphakathini. Umsebenzi wami-ke imina-ke engomunye wabo obambe iqhaza ukuthi imisebenzi ikakhulukazi abantu abasuka ezindaweni ekuthiwa ilezi kade zibukelwa phansi njengoba izinhlangano zomphakathi isikhathi esiningi izona kade zibukelwa phakathi. Uma khuluma ngenhlangano yomphakathi nje engenzi inzuzo abantu baye bahlehle bahudule izinyawo. Kanjalo-ke nathi bemithombo yezindaba khona isikhathi la uthole ukuthi siyabheka khona ukuthi la kuhamba kanjani. Kodwa-ke namhlanje sibonile ukuthi iqhaza esikubambile emphakathini libalulekile ngoba isikhathi esiningi sesibizwe uma ngabe kukhona izinto ezingahambi kahle. Uma ngabe kukhona okuhle okwenziwayo esingabonwa lapho, kodwa-ke namhlanje esikushoyo sizothi ngizothi egameni labemithombo yezindaba ibawile foundation kanye ne-Dr. Angiwuswela foundation balwenzile asenze basenzile isikhathi sethu seminyaka ngeminyaka singatholi ukuhlonishwa izinhlangano zomphakathi.
Awusiyabonga kakhulu baba. So uma ubuka imedia ihlukene kaningi kune-social media le esibhizi ngayo thina manje emafonini esazi ukuthi uma sibuka u-TikTok impilo yethu siyiphelile lapho. Uma sikhuluma nge-media le akuyona uba ke ngithi uqukethe iy'ndaba ezenzakalayo emphakathini. Mhlambeni ngiyathanda ukuthi nami ngibe yiloyo oyofunda abheke phambili nakwa-media. Mhlambe baba ungakunikezela ulwazi oluthini?
Akusinje kafushane kwamedia kunemikhakha ehlukene. Kukhona i-print media, kube khona electronic media. And bekhona-ke ama-mainstream esibakhona-ke la kuthiwa ngama-community media. So kwa-community media ila kuthuthukiswa khona zonke la siqala khona nalapho izinhlangano zomphakathi nakho konke okwenzakalayo. Kodwa wena into ebalulekile ukuthi uyazi ukuthi uma ngabe usebenzela umphakathi, yazi ukuthi uyisebenzisa umphakathi, usebenzela umphakathi. Kwamedia isikhathi esiningi uma sisebenza abaningi baye batshela ukuthi uma ngabe uyi-journalist noma uyintatheli, isikhathi esiningi into oyibhekayo uhola kakhulu, kanti ekugcineni uthole ukuthi wena awuholi lutho. Abanye bakubona nje umuhle kukashe zonke into zakho ziphumele kanje, hayi ngoba ziphumele noma ubuke ubuhle, kanti ngaphakathi kukhona la kunzima khona. Besibuye siza la i-social media njengamanje ibukeka inegalelo elikhulu, kodwa kuningi ongakutholi i-social media ngoba isikhathi esiningi abanye bayisebenzisela ekutheni bagxeke kunokuthi babone okuhle. Ake ngithi nje nakho namhlanje kazohlonishwa, omunye uzobuza ukuthi lihlonishwe kanjalo waphela kanjalo, alisashola ngisho noma nje 5000 rand ngiyalinganisa, kanti imali ayisho lutho kunempilo eyaphambili.
Siyabonga kakhulu baba ngokusinikezela isikhathi sakho enisenifiselela kumsebenzi wenu eniwenzayo. Uba niqhubekele phambili nathi siyokwazi ukuthi sifunde kuningi. Siyabonga kakhulu baba.
Siyabonga kakhulu nathi ikakhulukazi njengoba ngithi namhlanje bawine foundation ne-Dr. Angiwuswela foundation, singathi uNkulunkulu anganidlondlobalisa kufezeke amaphupho wenu kusizukulwane esizayo.
Siyabonga kakhulu.
Siyabonga.
Siyabonga.